Kakate, vipi pali? Ah, mimi nashangaa naona watu wamejaa tu. Shule yetu kambarufu kaaga dunia. Pole sana Lubaba eh. Thank you. Sikia.